Garber, you there?
At your service, sir.
Engage heads-up display.
Check.
Report all preferences from home interface.
Will do, sir.
What's up? What's up, everybody? And welcome back to the vlog. So, it's summertime. It's been a long time. A lot of things has been going on. A lot of new things has been done to the house. Maybe it will be in this vlog, maybe not, let's see. But right now, the tour is going to Skagen. So stay with me and stay tuned and yeah, whatever you want to do. Let's go. So crazy.
Ej, for helvede.
Så hvad vil du sige? Det er til vloggen.
Hej.
Hej. Hvem er du?
Jeg hedder Katrine.
Du snakker engelsk eller spansk?
Men jeg må Katarina.
Narko. Og du er? And you are, who are you?
I,
I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I